Ke te wera o te ahi. He ara kake ake. Don't leave behind the roots of this place we call home. We feel the fire burning bright. Ka piri ki te ngako. Te aroha marua. Ko tātou te ahi.
Walking through the fire.